September. So bafuthi indlela ezokutholakala ngamsebenzi wami kulonyaka sobe sithola online wonke ama digital platforms ocilo khona la ku YouTube nje. Kuyonke indawo ngicabanga online. Bese uphinda uyithola kimi ngo WhatsApp ngokuthi utransfer imali accountini yami mina bese ngotransfer lengo lezo sokuyithengile ngo WhatsApp. Hayi noma inamba kabani, inamba kaThandazani kuphela. So ngiyacela ke bafuthi ukuthi senzeni kanjalo ngoba iCD yalonyaka sizokuba nayo sizoba no online kuphela sizosebenza online kuphela iCD asinayo so i-album kele eneyingobe ezo 8 ngokungajwayelekile abaningi abakwazike lokhu ukuthi i-album yaba zingoma ezo 8 bazi ukuthi kusuke i-EP ayiki i-EP eneyingobe ezo 8 so bafuthi ngicela support kini ngiyanthembisa ukuthi konke sikwenzile sikwenza okukhulu kuyimisela nje sasebenza kahle nabafuthi esisebenze nabo mzukulu ugatsheni bese kuba lethimba lami engisebenze nalo ngiyabonga kakhulu siyabonga bafuthi sihlanganeni ngeyi-9 September msebenzi yaphuma uzokugcwela igama sonke ngiyabonga.